Platform Show. Platform Show.
BMBC Komera.
Komera.
BMBC Uwakamazu Meza. Nyakuwa wa muyobozi wa BMBC. Nyakuwa wa muyobozi wa BGF. Banyakubahwa bakriya ba BMBC Angolan. Babanyi eka mwese mushubahira Imana yamuhaye tugira amahoro n'u Burundi buri mu inzu zibereye kandi zishajije ndiriteka kuba ningaha kuno musi mukuru aho dusangira n'abanywanyi ba BMBC guhimbaza isabukuru y'imyaka 10 bamaze babayeho kandi bateza imbere igihugu cyacu Burundi. Turashimye cyane kuko mwafashe iya mbere mu migambi y'igihugu y'uburaro bwiza. Mwafashe iya mbere kugira ngo abarundi kazi ikana n'abanyamahanga bari mu Burundi baronke uraro bwiza. Dusabe abari ngaha mu ntiza amashi mwikomeye amashi cyane rwose. Tuba tubifurize isabukuru nziza rero muryoherwe kandi mwigine ibikorwa byiza mwakoreye igihugu cyacu. Nibyo abantu babona bavuga kandi bavuga iyo bashatse yose. Mugabo abo mwakoreye abo mwubakiye niyo bazi icyo BMBC ko mwubaka neza, mwubaka amazu meza kandi amazu ku giciro cyiza. Twebwe turashima cyane kuko umugambi wa BMBC jemaze imyaka muri iyo myaka 10 ndashaka kuba amaze imyaka 6 cyangwa 7 turi kumwe na BMBC duherekezanya mu bigoye cyangwa mu bigumye. Uyu mugambi rero muranguye mutaye kurangurira ngaha n'umugambi w'igihugu mbere n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi niyo mugambi adasiba kuvuga yuko Abarundi yifuza ko baba mu mazu meza asukuye bose na cyane cyane mu gihe ngaha mu gisagara cya Bujumbura hariho plan directeur de la ville de Bujumbura yashyizweho kugira ngo abubaka bose bubake bakurikije iyo plan directeur. Mwebwe rero muri BMBC mukaba mwafashe iya mbere abona kajyo ko gushimira cyane gose bimwevuye ku mutima abarongoye ibanki ya BGF mu bakomeye amashyi cyane rwose kuko baratahuye iterambere ni barabara, iterambere ni inzu, ibindi byose birakwiye. Nibyo ntawuja gukora atafunguye. Nicyo gituma imbere ya byose haza uburimyi n'ubworozi. Mugabo kuri banki, muri banki inzu yinjiza banki gusumba uburimyi n'ubworozi kuko uburimyi n'ubworozi bivana n'igihe izuba ribaye byinshi biguma mu kuzimu, ni nk'uko imvura iguye nyinshi birononekana. Mugabo inzu n'amahera y'ingaho tuzovuga ko akaba kumye banki iguma itora amahera yayo kandi igafasha abarundi kuko mu mugambi wa leta barashizeho icyo bise inclusion financière na mahera yo gufasha abarundi mu iterambere kandi umugambi mwiza tugasaba yuko amabanki menshi cyane nk'IBGF uyu mugambi wo gusahiriza abarundi kugira babe mazu meza byoba bya mbere hariho igisagara gikuru cya Bujumbura umugwa mukuru wa politiki wa Bujumbura umugwa mukuru wa politiki nawo nyene twosaba yuko BMBC na BGF bogira ko ashoboye kose kugira ngo nawo nyene baronke itongo kuko ndazi yuko muri sabyo bazoyibaha kuko harakenewe kuko igisagara umugwa mukuru wa politiki uboneka ko reyerma ari umugwa mukuru wa politiki nuko haba hari amazu meza ashajije nk'aya muri ko muri bakanga mu gisagara cya Bujumbura tugashimira rero abakiriya bagize icyizere muri BMBC kuko abubaka ni benshi kandi nabifuza kubaka ni benshi mugabo muri BMBC twarabonye yuko ibikorwa byajanye n'imvugo bagiye batubwira je mbayemo muri iyo nzu yubatswe na BMBC maze imyaka hafi 6 cankindwi iyo nzu nta ofisiye rimwe iragira iyo nzu nta n'imvano na rimwe ndabona kugenda bwe yuko BMBC yubaka neza cyane materakamo abo muri diaspora kuko iyo twari turi cyeje mu cy'umukuru w'igihugu icyo badusaba cyari kugira ngo baronke possibility yo kuronka parcel bashoboye kuronka possibility yo kuronka parcel mugabo BMBC rero kuko naho uronka parcel sese yaguma ubu rero uno munsi diaspora igiye hamwe na BMBC uronka parcel sans sese urumva rero abari ngaha canke abatwumva nuko bogira confiance kuri BMBC kandi uburyo mutanze bukoreshwa uko mwabutanze kenshi ndabasanga ku kivi kenshi ndakurikiye ngine bakora n'abakozi beza b'indero kandi baganira neza n'abakiriya babo aba nifurije mu kurangiza ndabashimira ku byo mwakoze muri imyaka 10 nivyo imyaka 10 umwana w'imyaka 10 abakijuragirika mugabo kuri umwaka kuvejo muzamutanga umwaka wa 11 nukuvuga muzamwisunuye nukuvuga ivyo muri ko murakora mubandanye mubikora neza kujya mu bigira avec professionnalisme hanyuma umuhango cyangwa amasezerano mwagiye na BGF iyo quartier nshasha siyo yonyine kuko aha ni hahera amashanyi muzamuvise tangirwa zo wangana bose bazashobiruka ngamo muri BGF na BMBC abandangije nabashimira kandi shima nurukanyu na mutrazo dushikiriza twanyuye neza namukenge twamenye kandi niwo waruryoshe ruri nyuma sindi yuko ngo uryoshe rero warudukama kamira mukadu naho ninjaba bike nacho aburwango twamwa kunza twashimye cyane Imana ibahezagire yezagire BMBC tukifuza yuko isabukuru ikurikira tuzoyeza tuzoyubaka tuzoza ngaha mwaheje kubaka aya mazu kandi aya mazu yatanguye abantu bayabamo Imana ibahezagire murakoze.
Platform Show. Platform Show.